natisha lakini sasa angalia chomia cheki bro usiteleze time to time kila kushia vitusa bila kujali vile vinatisha lakini sasa angalia chomia cheki bro.